Atabongole, mwana wekanga, yoka egundele.
Aumbelinga, kolo makamwe, kolo semo, kolo ya.
Oh,
maïma, 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 oh.